Jerusalema, ikayalami. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dawu yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana.
We'll be right back.